He tū ki ngā wāhi mananui, pēnei te pā o Hongi Hika, te tuatahi o ngā tūnga a te minita take Tiriti. Kei te rohe o Ngāpuhi te minita, e wawata nei kia anga whakamua ai te whakataunga Tiriti a te iwi Māori nui rawa o te ao. Kua roa, e tāre wāna. Kei atu Okiwa Mclean, te roa ngāke.
Tau ana ngā waiwai tapu o te minita ki roto I te whare tapu o Ngāpuhi. Kia kite kia rongo hoki I te hā o tēnei takiwā.
Unfortunately, Rahiri left his first wife and followed pursued a second.
Ko pā ki ngā pā tēnei, te pātū wata wata o te maruehi o Ngāpuhi koia ko Hongi Hika.
When I was young, I was probably only about 4 or 5 years old, and I used to walk up here with my dad. And all I remember was he was saying that when our people lived here, a tribe from south, wherever it was, came and attacked our pākinga.
Koinei hoki te wāhi I whakarohea ai ngā whenua o Ngāpuhi e Rahiri te tipuna I taunahatia ai te taitama tāne me te taitama wahine. Aha kua I māma noi ho te whakatau I ngā take whenua o Ngāpuhi I ngā rā o uki e tārewa tonu ana tana whakataunga Tiriti I tēnei rā.
My message is very simple. The people of Ngāti Tautari, Ngāti Ononi and all the other hapus should own this place. We should go back to them. Simple.
I think Tauriri can work with Māori as well, and we can see that now it's happening.
Mai pā ki ngā pā ki whiti ora, he whiti ki te ora te whainga matua o tēnei hui.
Ko tatahinga tō mātau whare, nā mātau ano I tīhaihai. Ngā pātū, te tuanui, ngā tatau, ngā matapihi, I nāenei ko eke te wā. Whakatika hi anō te whare, whakatū hi anō he whare hou.
Me awhi mai rātou nā te mea hoki, tino pōhara mātou. Engari, haraki tērā te kaupapa, ko te kaupapa ki kia mātou, e whakakotahi I a mātou.
Me te aha tērā e tahi wehenga o Ngāpuhi ko haurau pēnei I te hapū nui rawa a rā ko ngā tihine, e hia nei kia kawe I tō rātou ake whakataunga Tiriti.
Tēnā pēr. Ka hoki haere koe a teihi nei, ka haere nei koe I dunga I te ngātanu. Hari ko tatu nei te kaupapa mō Māhue.
Many ministers have come in the past and said this is what's going to be, and that doesn't work. And so it has to be a discussion. Ideally, a smaller number of larger settlements has many benefits, but ultimately that's the discussion we're going to have.
E harai te mea e whai ana te tauira o ngā iwi kua tatūke o rātou na take Tiriti. Engari kia kitea te waikanaitanga e whai wāhi katoa I te kotahitanga o ngā hapū o Ngāpuhi. Ka mutu he whakataunga kei ngā rangi tonu, e tāre wāna. Te Okiwa Mclean, te karere.